Happy 62nd anniversary, DXDC, 621 RMN Davao. For 6 decades, you have been an instrument of unity as you use your platform well to influence healthy opinions and disseminate unbiased information. The Eastern Mindanao Command is grateful to you for being our partner in peace and nation building, especially for the work we do by telling our story to the various communities in Eastern Mindanao. We build trust with the people we are sworn to serve. Sa inyong paghandom niini nga okasyon, uban sa inyong daghan na nahimo alang sa kalambuan sa atong komunidad. Ang tibuok Team Isminkom, nagsaulog uban kaninyo, hilabi na usab ang matang sa panag-uban na atong natukod sulod sa mga katuigan. Panag-uban na malambuon o matinundanon. Tatak, RMN. Congratulations.